adut maiu intensim oga eni mumburise oga
Marene bahafi bahafi
kubaho
masozi urukundo oya nacho
bishobora
Naomi numwari Muhamasi umukobwa utarira abatarumwe barakoze cyane barakoze hanyuma bakina Naomi Marene nakube hafi rwose uyu mukobwa mu mumpera amashyi urabona ko ari kumwe n'urungano hanyuma dufite intore zishaka